Sicela uphakamise izwi ukuze ungene la. Aphindeke wonke abazokhuluma bamela khona bezokuba right.
UJesu Kristu inkosi. Bazana ngisazo izwi lisenhlizweni yami. Igama ngumnqobi isibongo kaMtshali. Izwi lisenhlizweni yami. Philip 2:10. Ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke akuqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. UJesu Kristu inkosi. Izwi lami engizolisho Exodus 20:12 lithi, yazisa uyihlo lonyoko ukuze izithuku zakho zanezweni uNkulunkulu wakho akunika lona. Jesu Kristu inkosi. Igama ngulwazi sibongo Nzimande. Ngisazosho ezisenhlizweni nami engithandayo. Philip 2:9. Ngokuba uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama ephezu kwamagama onke. UJesu Kristu inkosi. Igama lami nguPrince, isibongo sami uNdonyela. Bengizosho izwi elisenhlizweni yami lithi Philip 1:6. Ngethembile ngempela ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kini uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu.
UJesu Kristu inkosi.
Igama lami uyamkela isponsor Jamela ngithanda ukuzwa izwi elisenhlizweni yami Matthew 19:14. Uthi uJesu wathi, vumelani abantwana ningabanqabeli ukuza kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo.
Jesu Kristu inkosi. Igama ngingu esihle ngakaNdlovu. Bengisazosho izwi elisenhlizweni yami engithandayo. Philip 2:11. Nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise.
So, as far as this is permitted, we are. We are going to go to
Inhliziyo yami ithokozela ukuthi uNkulunkulu usenzelile umusa ukuthi sibashele umphostoli wakhe uMusa uNkulunkulu. Ngimbonga futhi bazalwane uNkulunkulu ngothando lakhe ukuthi nikwazile lonke ukuthi nikwazi ukuphumelela sesizwile izwi likaNkulunkulu. Ngithembe futhi bazalwane ukuthi izwi likaNkulunkulu sesizwile indlela leso esifike ngayo sokuphuma sesingasafani. Ngimbonga bazalwane uNkulunkulu ngasenkolweni sangamahle.
Soza izindaba uNkulunkulu ngiyabonga khona senzele bona ukuthi siphumelele lapha sihlangene ngezwe lapho uNkulunkulu lenkonzo isimangaliso kakhulu ipresence yokusenabalanzi manje i-powerful kakhulu sakho sibonile ekhaya ngokuthi kube khona ama-challenges amaningi kakhulu ukuze sizokwazi ukuthi yenzeke ebengibonga khona uNkulunkulu ukuthi siyenze akadini ngibonga futhi uNkulunkulu ngezwe lakhe asiphele ukuthi uyaziphefumulela izwe lakhe uNkulunkulu uma usuzwile izilapho uNkulunkulu usho ukuthi akumele uphume usafane kumele uphume usulithizwe uNkulunkulu athi sifunde lapha I think Corinthians chapter 4:16-18 ukuthi umuntu ongaphakathi uyavuseleleka usuku nosuku ngakho bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu semele ukuthi izilapho uNkulunkulu likuthi noma sedlule ezinkingeni singadangali njengoba delisho uNkulunkulu kepha sigqugquzele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ukulingwa noma sizimele ukulingwa njengoba uJesu nawalingwa wangena emkhosini for 40 days ngosuku lokugcina waliwa kepha bazalwane esinakho njengamanje besizokuzwelana yizwi ngalo futhi izwi sawunqoba njengoba nawe uJesu futhi anqoba ngalo izwi ngamanga khona uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu azanikuseni wonke nikwazi ukufika ngenceku yakhe umpostoli uNkulunkulu azabe nathi kakhulu uJesu Kristu ngosana.
Jesu Kristu weNkosi, siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu, ibandla lakusasa leli bazalwane, amen. Siyabonga kakhulu.